ziningi izinto mengase kuthiwa ngikhulume ngami no Ayanda ngikhuluma ngazi kuze kube nini
asikeze lempamba lasibabakeni yekeni siyabonga kuNkulunkulu nakulolu suku olwenzile oluhle kangaka ngizocela ke bazalwane azokhulumela abakwa Bophela bese khulume nozokhulumela abakamkhwenyana ngicela uzokhulumela abangani bakamkhwenyana nabazokhulumela abangani baka Ayanda amen
ngifuna yena
lento niyenzela ekhaya ijabulisile futhi yasithokozisa
uma ifika lapha kithi thokoza ngisho ukati
Lithizwe owesifazane ohlakaniphileyo uyawakha umuzi wakhe.
Just look at what God did to you.
Bheka ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni.
What a wow.
What a wow.
For some love.
Esukume fakaza ethi ngiyabonga ngiphasile. Amen. Ingane engesabi ukuveza uJesu
enkosi.
Dala wami si-connected kakhulu.
We are very connected in my cousin. Even in God. Even with the family.
There are women. There are men. I said this woman is not good.
Let's first about to
go for another one. You realize that their problem that made you to leave the first one. The second one you go to is the worst of all. So we keep on changing.
I would like to say, Mr. Jali, you're taking Ayanda.
This is me taking oath. Ngithi nkosikazi wami angaqale lapho. Mhlawumbe sengihambela lapho. Mhlawumbe uzongiphoxa la sengimela. Angifuni ukuguqa mina. Ngiyacela ube nkosikazi wami. Ngifuna impilo yami yonke ngifuna wena mhlawumbe. Uma ungivumela njengamanje phambi kwalabantu ngizoyifaka le ring la emnweni wami. Meyikhona kodwa futhi inkinga ngale nto engicela kuwena. Ngake ngayicela kuwena wavuma sisodwa manje ngifuna uvume phambi kwalabantu.
Send us a man, Sika bengisula ngifuna wena phela wena imfudumalo yami yemnyo
ubona madu bona
bona madu bona kwaza mapaza
Jali wami,
ngina
kanina kwetu sesi.
This is a ninja,